ma shede neke ma ching ching. Abong wana bari, a ching ching yo, a ching ching yo. Enda tagos, eza sepso, umlandepso, gengat sabatagat. Enda tagos, umlandepso. Ebumnyameni, ney'ngane zabathakathi. Entathakusa, ezasebusuku. Umnandi ebusuku, ngey'nkathi zabathakathi. Entathakusa, umnandi ebusuku. Ebumnyameni, ney'ngane zabathakathi.
Uhamba umfazi, waphela umshado. Uhamba umfazi, waphela umshado.
Shut up.